yɛfrɛ me ɔkyee me nsa menya stroke na me ho kyere me paa meka sɛ koraa wote mehunu kakra mabaa mede mafo a mprɛ na ani mako baabi bebree na mbaa mede mafo no mesu gu no so meka kyerɛ no sɛ hai deɛ me lasto ampa ɔhyɛ aseɛ maa meduro sɛsei me ho yɛ sɛsei me ho yɛ ahoɔden wɔ me nan me nsa birbia meba na me nsa da me foro so ɛne matene kama ɛne megyina oe nti nnɛ koraa mebɛgye adome nim sɛ memmra bɛɛ mprenu no na ahoɔden nyinaa ba medi mafo ɔde ama me sɛsei ahoɔden wɔ hɔ
mepɛ sɛ mema matiefoɔ nyinaa ɛte deɛ medi mafo herbal clinic ayɛ ama me na mayare asikye yadeɛ ne prostate ya mede akyiri kumase doctors yɛwo din nyinaa doctor kɛse yɛwo kumase deɛ makɔ baabia na mekɔ a sɛdeɛ yadeɛ no ɛte ara ne teɛ nti metee mede mafo nka no ana afei mɛsi metu ana mɔno mabɛhwɛ hɔ nso na nyame adom bibiduruiɛ a wɔhyɛ me bosome na wɔtwe mmienu pɛpɛɛpɛ ana prostate ne asikye yareɛ no ɛfiri me mogya mu koraa nti mepɛ sɛ meka wei hyɛ anuanom a ɔhaw saa da wɔ nso nkuran ama obi a ɔwɔ saa amanneɛ no mu no ɔtu anammɔ aba mede mafo herbal clinic na ɛhɔ ana menim sɛ ɔyarefo biara ho bɛtɔ woɔ
yɛfrɛ me ɔkyee me nsa menya stroke na me ho kyere me paa meka sɛ koraa wote mehunu kakra mabaa mede mafo a mprɛ na ani mako baabi bebree na mbaa mede mafo no mesu gu no so meka kyerɛ no sɛ hai deɛ me lasto ampa ɔhyɛ aseɛ maa meduro sɛsei me ho yɛ sɛsei me ho yɛ ahoɔden wɔ me nan me nsa birbia meba na me nsa da me foro so ɛne matene
yɛ wɔabusua deɛ meka kyerɛ wɔ no ɛno ɛna ɛda hɔ no mede mafo ɛna wɔho sɛ bɛyɛ nuanom a ɔmo ahoɔden atɔ ɛfam kakra akɔ deɛ nyame nam medi mafo so na wɔyɛ no bi na wote na kyerɛ sɛ nada biara ɛni baabiara copas lastop atwoma agogo copas lastop atwoma agogo wofa kumase abuakwa wofa abuakwa a ɛnyɛ atwoma abuakwa wɔ wɔyɛ kumase abuakwa sonua kwan so wodu police station a ɔsɛ wokɔ atwoma agogo copas lastop wofa ɔno ara sɛ wokɔ wobɛtumi afa akɔ ada so ɛso so atumi ayɛdɛn akɔ da biara medi mafo ɛyɛ adwuma ɛfiri ɛyɛ adwuada ɛkɔpem adwuada wɔnti ɔnye n'ahome na ɔkɔgye n'ahome no aba na wobɛwu a na ɔyɛ ndɛn nyame bɛbusa no nti da biara no wɔyɛ adwuma yɛne ne bɔ nkɔmmɔ time da so dr time da so no
time da so
yɛwie yɛ apɛ na sɛ adwumadiɛ no yɛ saa toa so akora ma wakɔ aba
yɛagya wotwe
nempom
nyankopɔn adom
mo yɛde nyame ase abusuafoɔ medi mafo nabɛse no nyinaa so so ɛtwa gu so ɛwɔ screen so nti wofa wobɛsa de ato dwa wofa a yɛpɔn yɛa no anahase no ane bɔ nkɔmmɔ baabi a wowɔ biara no fo ani kyerɛ hɔ ɛhɔ na adom bi apie akora saa berɛ deɛ kwan de w'ani meda ase
yo ɔtwi me da wase ne wakwanya wanya ɛde ama me wɔ medi mafo herbal clinic dɔkta tam da so ɔtwi nneɛma a ɛkɔ so dan bi yɛ mebaa me sɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ medi mafo herbal clinic no ɛsɛ wɔ bibiara ani nsɛ sɛ dɔkta meka kyerɛ wo ɛnɛ anwummerɛ yi na wotie adanse yɛ nkurɔfoɔ ɛdie no ɛnora mande nya ani na bɛhwɛ nnipa asan la yɛ yɛdi adanseɛ ɛkyerɛ wɔn ma ɔmo ma hɔ da ɛnika na mɛdeɛmeka me sɛika baabi a adansedeɛ wɔ paa yɛ pentecostfoɔ asɔɔ dɛm ba woturu medi mafo herbal clinic deɛ a adansedeɛ no ɛkyɛn pentecostfoɔ asɔɔ dɛm ɛno a ɔpanyin baako ka asɛm bi kyerɛ me ɔpanyin saa berɛ wɔhwɛ me ɔfiri nkoransa ɛna ɛbaayɛ ɛyɛ ba bono north sɛ yɛs ɛhɔ na ɔfiri baayɛ na mehwɛ ne wieyɛ na ɔka kyerɛ me sɛ dɔkta mewɔ nkɔmmɔ ketewa bi a mepɛ sɛ me ne wobɛdie ɛkwan wɔ hɔ ama menka ne nso ɔpanyin no ɛkwan wɔ hɔ ɔso wayare mfinhyia bɛɛ nwɔtweneɛ ɛkɔ ɛdusoɔ wakɔ ne yɛdeɛ nkɔ nka sika mpo deɛ nka nyɛ problem nanso sika no so kura wo so wonya baabi a wode bɛkɔ akɔgye wayarehwɛ ɛfie nwɔtwe na ne yere de no akyinaa afei deɛ wapa aba into a so uncle baby a beam, my own or one of them, Nadia Bessibian in the NC. It was almost na ne a young queer barco pet, your friend and two jemfy. And the best, now what you need to be, I was so there, nothing more I can say, no better no. No, when you go, I Moses na of ye Israel for free quasumono, Abagana mem se almost ye gun and ye be a year later than a how in a day, and man to any ancient beer, Ubu saw Moses no idea, war can and was some, or said Diana Barben Prince. And was watching Chim the TV and a TV cotto, Royal TV, and what did Doctor Edugency? And one was another for the Edugency. What tears and no. And what see as some of Doctor A Kenyina no so no. Where the amendment to me say Moses yeah yeah Madame Fu Swami Daya or say over ye gana for how any woman a man ye a free woman so aqua in ye and ti mekont was what tea ye na de chin ya and obedu me dima for her bar clinic. Na obedu me dima for her bar clinic and no Monday in a yenny 2 weeks. Nasa walk Tese ne ayalesa akosuo ene ne ho atono a wagye atumse medima fo herbal clinic wanyini owo fijia be edie wotwe be enum ohu se Moses na nadan fo no so na yesa obeyi Ghana fo amane kunu ye how ya yalesa afri won so no eye Dr. Tamada so edugemfi Okuma nyini bema enti meka kire obibi a wo tie me enan yumre adanse yankrofo di ne edo so enti na wufie nkan kire me se media makome yade yakwakwakwa enko enti mi nko baabi e biem e bia mapa misti enu na wo baaye wato ne poma ato atwene enu na obaaye onkura poma ne ho dindindindin ne kese ahwodi odi kasa 2 weeks ago ya dim fie be nwatwe ne akira wakina ma me wotu ho ayede e de na wotwen be piem wonti Dr. Tam da so menyi ma ho me da biela da ye friend da doctor etnase eye adwuma me pacho be piem aboa pesa wase didi kwan enwa ba bi a wo hwe me ene ba bi a wo hwe me na nwumre bia nyankopon ye adwuma akina sa wo kwa wa simu anwumene na be piem nyakopon ya dum akine wo kuo anopa no so mpa mu na doctor atnase nipa no dozo be piem ntem na yen hwe ntem na kɔ me pacha wo pa tem o doctor de be hye wo no empa wo se wo tie wo bia dance ye wo dia akire se tem na doctor kwade hye no no enso na ne ho ayɛ atɔ no wo mo mu tie adanse ye bebrebe enura omu nyina obi atamu ne enso be piem wo ho na ye mfa tamu no ento so mon doctor tamu da so nyankopon wa ye ya dum wa ma gana fo ade a esom bo a menim ade kudie piem a etwese nyankopon de dum gana fo biem because doctor ye odi na abai de e ye doctor ese wo bi ye nse se me ka kire wa ye le a che wa da dem fi hie duanan me doctor be ka kire se ye be sa wo ya de ama ho atom e fi se tam da so e wo me ka wo me dima fo herbal clinic ho me bi era wo tie me ene nyumile ye a wo hwe me bia nyakopon ye aduma e kina be piem doctor ade a che na me fu yi e bere na me peke cause me peke me tie cause yi pe doctor na matumi ananti o matopu mana to atwe no me ho atomi o ye ma media ye ana nyini da se ho beto no ye le odi ne ke mi se ye papa yi e bewu na nzu nyakopon adum ti doctor tam da so ya hwe no motimi ahwe me am me ho ye de atomi ententem so enti be piem wo ebu akwa gogo ko pass last of all oyafo bi a wodimafo ne wa wodimafo ne medimafo heba clinic didi ya waka ni nse egu ni buwa pe ena wunti mifano ma na wunka wunse mwubo nasa wuti yase na moja kumisa yale na e hao dia mesi ye na ye saw stroke ya dia ya bema wa nantiti sa wakane di yano wabi tiye mwasi misisi ya meya mekini kase mikoto je metuwa se ikimi mina kukum mina siya tatay mikwada mintumina mihuwa kekame ahuwa hina tiye gumiso ensa habe gumi vidimu Ah, and no yen tetia kiss. And no yen yen tetia kiss. Ya dear, yes, and woman yen kitten kitty because so what she are better. Or be more cool 75 years. Yet no quack, but you didn't fear me. Say yen quatrin the moon. Brunia, yeah, went to me. Doctor Tam, that's what now to me independent at the minimum. Every time I dear Doctor Tam, that's so. And the Biduro, yellow, Ghana, Mem has a say no. Mother Papa, Minia, about what me, sister, and yes, I'm Kituo, and yes, I'm Kitua, the PM or Doctor Tam, that's so. A quantity de Cassa, a Buaqua will call past last up, no, and one that traffic was so, and then for him could see him. So what say I won't bre wada gia na sa wodi ada kupempo wodi chinchini bepie Dr. Tam da so aso ye ho na doctor and the Tam to so na won sa wi ade a ebe boa aten sa wo be ko ba bi a ebe wo na so be kwakwa da ho bo so memie nsa enan wo be sa wo bre wada gia e dia ko ho na so emfa papa bi ye de emle wo we de wo ba doctor ka sa no me nsa Inshallah, no means I know what to. Doctor Kasa no nine. Inshallah, no nine. I know what to. Doctor Kasa nansa. If you don't get a check and the event, time me and I watch him. Obedience, you don't put the end of the I can be and fear to not bosom me. Now, doctor, the obsession of bosom me 2 weeks, not a while a day. I turn every year. One num pressure, drum, man, then be our num. Doctor said, Brammy, dima for her back when it. Time near 3 weeks. When the pressure I to quanta ma pa wonum e duro bi e bi na pressure na ekọ diabetes na otu me ensa doctor the time e to so am ya pressure diabetes for mla won ka ho bi 3 weeks ya pressure diabetes for mla won ka ho be piam wo e bua kwa gogo ko pass last stop wo o ya fo bi e wudi ma fo no wa didia waka ninsa egu no bua pe e na wunti mi fa no ma won ka ho se bu se ya le na e awo Doctor say a year 3 weeks. Yeah, best saw ya dear I'm a one year far with ye and tentum. Yali diabetes, hepatitis B. Say say hepatitis B a year in 30 year case. HIV bosom me no. When you HIV to yalia to quanta ma pie, my country tearful yet that I say, best of bosom me and send ye ni papa bru besa and you my kid 28. And then what HIV a doctor asa woman ya dear. Kidney yale ube piemwa doctor yetene te de bro de fitan to me nya oka se ne kidney na asai omle fieme wu doctor the 40 days e she department ne ho ye de eto no be piem e be bo so me se ne mle wafo panyin fon fin che de okunum e de wo twe be bro empem me nsa e na ega apoma ato aguo wo mo mo bubu ma so ran te de ye to me kind because e ye time da so uba time no enso no na ho ato da na ho ye de ukọ be piem se se obi se me kura apoma ma to atwene enya dance die wo me dimafo herbal clinic ho we ye be ma na wutie me ma woni nyi na ho ensepo ye de rubber ato wo be mem emfie du fie nsia prostate enlargement prostate cancer prostate no hu abo se wo do e wo kwada na wo dwo so ententem mema bebre siri pema junso sira na wo bi di ho adanse no wo nya prostate na prostate nyina be bi e be tu ase ama wo nya wo fa ho die enya ho den se e de wo ba ahye wo ye mfa hye wo na wo dwo so ententem na de bia wo ko na wo ba be piem doctor tam da so 2 weeks we go back to am when you for who dey intend them so obema no afo wontim no yire enna ana emfie dunie woni we yire na da eh 24 hours don shire dunie na obema be sole ye gina so am wontim no yire ye dey ada na makatre mema nyina se bema bia ebo akomache no nan ya obema ntim nsole nyina so wono obema no wudi nkra ko wom ti bema bia okoda na bo no ya sole na ti wani na sha obema no se bema no ada na wo ka so wani wudi nkra no no um peso no bedi nkra dia ebo no numa me pa cho se wata ne simbra doctor tam da so me pa cho wo ye bema obema no afon akate se pain driver ma wani nyina ho ensa to if it's a asamde ye dey e wo ho e ma doctor tam that's the same e ye 5 days obema no ba be sha sia ye tintin tetrete kakraka pipripi boglobo kokuruko na wo wunya size ya wo pa wo gai edrobi yusu be ma wo be mesha se e de wo ana afon no ene num pe wo pa doctor amadaso ho 5 days pe de wo wunya size ya wo pa na wo gai medical kakra tiefo se panimo wo finchia ediokunu sia ababe ye edro we bi ama ne be ma ne aye tintin tetrete ebra na afon aka ketwa bi and Fred doctor say me was 70 years meeting my baba Jimmy. Me was 60 years me used to be a baby. So we ye nipa na moja wo munko ade a time da so eye 5 days per we nya size ya wo pa we gai amana mo pe e ma no mo pe e ba awo me pa cho awo no wo be pie mo ka kire metiefo say uba me di ma fo herbal clinic ya enye awo adro num bi wi bi tie bi se bi di bi tafre bi se bi bi ani madam bi bo so okwa ji awo adro wo ba bi se wo be ko adwuma wo so okwa adwuma 7:30 ji se wo so le no mi ensa ahomate ne wa sha si aye wo ye ya anko akosi aga oba doctor tam da so adro nti se one thought two one thought ji gu wanum anadudu mi no wonum ya wonum wi a woni wukunu enda di e ku e nwan se woni wukunu da satam na wanum aduro ni wi a mun na biem bosume enso no insha allah na nyin se no na eba no aba beto ye funu no mu na eba no beto mu wi enso ansana watua e hoka unya bi wo ba bi ada e bi si da ji se doctor tam da so a wo nyankopon ti asefo di ahoden edi ne tumi ahye ne nsa se e ganafo esufre no se ye yale ye nya wo yale safo na wo no di tumi ahye ne nsa se omla no wo mesa ganafo nyina yade ji ti wo be ya so bra chi a obebu nua e de egu na sum wo be ka se makom ye bebrabre entimi nko ba bi abim na wo anya so bra chi na wo be piem wo tatam da so ashe ye dia se wo po se wo po se yale no wo na wo de ti baby se obi wo ho no wo de yale de a bon ho ban ya wo de e de esesra de me pa cho ti sampo na be piem wo tam da so wa ye de tam ki to bi to so ama na ya sa wo yade se de tam da so wo me di ma fo no o ba lo ya tv so wa tam so ye de da so wo doctor me tam aso e wo ha me da me tiefo ne ma hefo nyina ase ma se ne ye baabi baako pe ne wo eye bia baako pe kuma se ebu akwa agogo ko pass last stop ho e pe na ne wo mini baabi abim obi ka get doctor tam da so wa ana ye be fia be sa o yade ya ente sa da
me da se
wo ba ko pass last stop number no
ah fa number no 2 na fe nko
0244774282 0244774282 and one SHA egu was screen as no obetima dey actually na nyakopon ya dem e chena doctor maintenance se na be pm wo ko pass last stop na me fa time and to so and saw ya dey
dey
dey for nyina se
doctor eya na mhe mu wase mu interviewer
yeah
o time so kra fe na fe na ti free na sense se me ba me dia ba ba ntibi ya na me dia chu pio pio na awu jafo ah ba ma dia na ko pe doctor chira kwa e wo atuma gogo ko pass last time
yeah
na sabe ka doctor
yeah
oye adwuma free dwada ko pe dwada on tu wo do duro kuma se bua kwa police station ko ruano ko bu sanspeta
yeah
se obi anim no na bi gidi ye se wo kwa fa gidi ko nkuni bi ba ya wo dia.